Gopala Nisika Malake. Gopala Nisika Malake. Izoyenza lendaba. Botumisu somanda. Icho yeno wadala. Amazulu nomhlaba. Izoyenza lendaba. Botumisu somanda. Icho yeno wadala. Amazulu nomhlaba. Empilweni yame yekomunye. Enhlizweni yame yekomunye. Zange ngamubona. Zange ngamuthola. Empilweni yame yekomunye. Enhlizweni yame yekomunye. Zange ngamubona. Zange ngamuthola.
Wathwala amazulu nomhlaba. UJehova ngezi lakhe kwavela ukukhanya. UJehova, I will praise him, praise him every day. I will praise him, praise him all the time. I will praise him every day. I will praise him all the time. Wembetha amandla njengengubo uJehova. Wembetha amandla njengengubo uJehova. Wembetha amandla njengengubo uJehova. Wembetha amandla njengengubo uJehova.
Izoyenza lendaba. Botumisu somandla. Icho yeno wadala. Amazulu nomhlaba. Izoyenza lendaba. Botumisu somandla. Icho yeno wadala. Amazulu nomhlaba.
Wathwala amazulu nomhlaba. UJehova. Ngezi lakhe kwavela ukukhanya. UJehova.
Ngophakamisa igama lakhe. Ngophakamisa igama lakhe. Ngophakamisa igama lakhe.